Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Tona se King Ndlovu Bafethu. It's about that time. As you all know, Bafethu, what I do best, I help people out. If you have someone that is owing you money and you want someone to pay you back, I'm the guy to talk to. Hey, what is funa my coins, 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 funa my coins. Come tanami, we are within the beautiful province of Mpumalanga, Bafethu. And this is the beautiful community of Matulu. Bafethu, King Ginger usendaweni, Bafethu, and izinto zenzakala. We had an all-white party yesterday, and it was biblical. We really enjoyed ourselves. We were there, but people didn't know, and we saw everything. Abantu befeba, nabantu babantu, kodwa besingazilanga lokho, besizele izikoloto. Sibabonile. But it's fine. Do not forget, we're gonna meet in Swaziland 27th of July, Musical War. We're gonna be there. We love you so much, Swaziland, and we're gonna be coming. Thank you so much to Tibo's plug. But after the break, I'll be bringing you in the full bulletin, Azikale. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream Bafethu. Welcome to this exciting episode called Koka Mtanami. We are looking for results. I will cock you. We back at it, Mtanami, siyakhala. It's about that time, but yellow combase, yellow vase, yellow King Ginger Cream de la Cream. Mlomonga tetsimanga, Mtanami. Kuna my brother, lanu yang kalelu, it's King Ginger. I need you to help me, my brother. Kuna machitami mfetsu, sispana sonke ezwazi, uthi siyasabalaza like us, Matulu bafethu. And unkweleta mfetsu intaba. Kuna into unkweleta yona, and lenta unkweleta yona. Akangikhokheli. So wena mfethu umuntu ongangisiza ukuthi sikhulume naye. Sisebenza sonke. I see him every day, but he's giving me nasty excuses. Ngifuna ukuzwa ukuthi what are those nasty excuses. Lindani, cela uze ngapha mfethu. Bathini gazi lami? Are you good mfethu?
I'm okay, how are you?
Sharp, banika Mulindana
ngithi. Yeah, igama Mulindana, sibonga uStean Camp.
UStean Camp mfethu. Manje Mlindosi mfethu uthi khambani gazi.
Esh gazi lami, ngize ngikufonele ngifuna ukukuthola, it's because solo ngiyazama ngiyahluleka yabo. This guy is spana sonke they buy my barber shop nanani yabo. Solo out ihleza nemali zonke izinto sihamba grand, but then makufuna ngikhokhela kafuni.
So sekuyisikhathi esingakanani ekolodi?
It's been quite 4 months solo kolodi, yeah.
Iyayithini i-agreement yenu uzomboleka imali?
I-agreement yethu yakuthi yena ngizomnika le mali, then from the bekade agulelwa ingcosi yabo. Ahamba ayosetlisha yonke izinto zakhe njenge-out yabo. I had something ukuthi nami ngemkabo. So then from there i-out yami umntana usobuyile esibhedlela yonke into i-grand, but then akakhulumi lutho. And every day uhlala ngitshela ukuthi uwine imali whatsoever nanani, kodwa akafuni not even a single 100 rand yabo.
So wena slim?
Ya, ungenza i-slim. It's been quite some time.
So wena mfethu ufuna ini? Ufuna inyuki yakhe 1000 lakho back?
Ya, mina ngifuna imali yami back.
Njengoba uthi out yakho mawukhuluma naye mfethu yena uthini? Because wena uthi out yakho lelo umuntu lo uphila naye mfethu. So manje uthini wena mfethu mawuringa naye ke mfethu? Kuthini ke nje ukusho ke kuweke? Awutshele mina ke.
Le ngoya yasho ukuthi ngaso sonke isikhathi mangiyibuta ivele iphume kule topic ikhulume ngaletinye tinto. So angazi ukuthi kahle kahle sibanga ini, ngoba konke sidla sonke siyahleka, mara imali yami sola ayibuki. And asesize lesikhathi yabo.
It's going crazy, it's going bananas. My brother is tired of this and ufuna usizo mfethu. We're gonna help you, my brother. So uthe sizokhuphuka sobathola kuphi ebaba yakho?
Yeah, sobathola ebaba
yakho. Vele bakhona basemsebenzini, usebenzini?
Ne, always at work, yimi olovile.
Yiwena olovile namhlanje?
Yeah.
Ngoba uphatheke kabuhlungu.
Yeah.
Oh, hayi, asijwayela. Asibangene. Musa, sambeni baba. Ungawari. Sesifikile sini. Sambe nkabi. Woza baba. Hawu. Zakhala mfethu. Mina angidlali. Dlali nje.
Yeah.
Yeah mfethu ke. Inkani nje ngaba nakudala.
Yeah, because I'm sure what you're doing, that's why I decided to be there.
Sure,
yeah, but because no. You've helped a lot of people.
No. When they are shouting, we have a lot of bullies. Yeah, and say people are pulling each other, getting doors up. Unga itse tanja infetsi mali am pindu ngabe infetsi kutsu ngunike yoni. I understand the verse. Yeah, it did it.
Yeah.
Yeah, unga izwe kahle mfethu.
It did.
Yeah.
Yikho na la.
Yikho la.
Yeah.
It did nje. Ah. Madoda amakhulu. Samba kanjani? Iphindoda.
Lelethanyela.
Bosa mfethu, seze kuwe. Ya vale lapha. Ya. Sho babam. Angithi uyamazi mfethu lo.
Ya mnakethu
la. Sho awumnakeni ngathi lalela ke mfethu, angithi uyazi ukuthi why thina sila.
Oh,
mina ngu King Ginger ngathi uyazi ngenza ikhokha. So silana mfethu ngoba sifuna leyo shandisi leyo. Boza babozo, boza usufundile. Boza
ngathi kuyaliwa
musa.
Hayi.
Ya. Ngitshele mfethu ukuthi ufunani.
Eh mnakithi la solo namhla uzibona ngakhona ukufonela umsebenzi nasemsebenzini. Ukuthi uyakhumbula ukuthi the time ugulela umntwana ngakusita ngesamba lesincane ukuthi ukhona ukuthi tonke indoda ibe right.
Yeah.
And le mali sesiyitshe lesikhathi so lingabuyi kimi. And ngihlale ngikubuta ufuni ukungitshela ukuthi kwentakalani. So ngidecide ukubita la majita ukuthi atokhona ukunceda ngoba nasikhuluma sobabili ngathi azivisisana.
Yeah.
Oh, I'm going to amara. It all be song, music all white.
Yeah.
Because the male be song.
Out here, ufiyanganjani we all white. Ufiyanganjani we all white. Ogota was go to kweleta umchita 1000. Uyenzela lento enzayo.
Oh, lumchito spana na ela. Everything I'm saying ela kudla. I renting ya patala la. Ni tulusi ni atse nga ya.
Out here.
Agang ni glue. Tang tati glue. Tutu ge malia.
Pati malia. Ke ganti kaba. Nang tu ni mkwelet.
Besi bo. No. Marito lam ganu mo boi lam nas nati li hene. Singa tenga ne ne 12 ya
makro. Uitenga nga ni onkele on the face. Uitata api malwe.
Gafa na wena uyang overpower mobile papa shopi pesu ngu so ya bo. That's why ngang kono kulme. No basi mapini ya chabula ni. Namito.
So ni bolu uti
lam imali sidle soyithu
nihlele u2
sidle soyithu
nini wena usuyidla naye le mali
mina la 17 ngimthengela kude everyday
umthengela uthi ucelile ukuthi uthenge kudle oh wena ukhokha ngokudla
usuka lambile musinaye
so ngoba ngiyalamba ekhaya wena sobona ukuthi ungibhadala
so mina mangakupha ukudla manje la uzongigunda mali
angeke ruthi
ngeke pho why uyenza kanje why wena uyibhuli awuthemi awuthemi why uyibhuli why no but after me why
you ngoba ngabhuli mina le yathi ngiyendela
ku so iphi imali yakhe sayifuna ke manje ngiyifuna manje ke
ah manje ruthi mani imali ngiyite mina nyala ngisengasiphananga naye
tethelela umshanelo lo
ah mara budu umshanelo wami
tethelela umshanelo lo
wami usemshanelo budu
tethelela umshanelo
ah mara
tethele how
I'm not going to be able to do it. Angilwi mina mina ngifuna ku understand ukuthi le 1000 akhala ngayo yani because i renting yabhadala
awumbole awumboleka ngani 1000
time makasipanile umuka nayo le mali umuka nayo le mali ngithathi percent
ngiyinga le mali ngiboleka apart from i business yeah. Yabo so that's why isingeke
so why wena uhlanganisa i business nendlala ukuthi abanye bayalamba noma usuke wenza lokungathi kuyakhokhelwana
da mara root man mina vele nje indaba ye 1000 angiva
awuyizwa lalela awuthemi ngokunika 4 days uma ukuthi after 4 days awulibuyisa i 1000 lelo mjiti le phone yakho le iPhone soyidayisa i 1000
Nah, ruthi ungayenzi lento oyenzayo.
Angikuzwa uthi
ungayenzi lento oyenzayo. Ngiyakucela, ngicela ngiphi ifoni yami.
Wena lo usuyenze kulo mjita yona uthini ngayo?
Hayi, bura le athi angiyikoliti mina ngihlala ngidla naye imali, la ngihlala ngispend imali la, ngispend incumbu imali kuyo le
app. Naye uyaspend incumbu yemali.
Uma sininini bayilethe imali yayo yangalabo mathafini ngala. Kwankosa ukuthi ngimbackup nge 150.
uyabona
hlezi ngiyibhek up le out
mara
yona ngoba yona ngoba yona nya li back up emine nyalo sekufuna kubuke ngazi ukuthi igumbe kanjani
inkinga yes friends yabuwa ngeke scount ima favors or jam yalo yabo u displaying ukuthi ungile imali bekade kwenza ngalani akusiphela
ngoku so display ine mina ukuthi nami
mina
inkinga bengasakho ku wonke umuntu soyazi manje
ukuthi kodwa mina lalela out jam ithi ngitshele ke noma ungakhuluma uthini 4 days after 4 days makuthi awuyilethe imali le out le phone uzoyidayisa 1000 and
there's mara futhi man songazi uthathe iphone ngedi nge 1000
mara 2 months yonke mfethu ungabhadali
Rutman ngizoyenza iplan mara ungayithathi iphone yami
pusha in 4 days out jam it's been months
hay Rutman maye ngizophusha kanjani uma uthathe iphone yami
kumele ukuthi ube serious ke khona uzothola iphone yakho
Ah, Rutman ayikho fele into eyenzayo.
Iphe fe, ife wena le ukuthi uthathe ama 1000.
Mara sidle sonke le mali Musa. Sezi sidla sonke na izolo bengimphuzisa lo muntu.
Wena silokhu ingathi sijika-jikana nento eyodwa. 4 days oka kanjani?
Ah, Rutman.
4 days oka kanjani?
Angamani uyithathe le phone, angibhadali mina le 1000.
Awulibhadali?
Ha, ngilibhadali.
Hayi mnandi, hayi iPhone le.
Ayithathe.
Sayithatha vele, hayi iPhone. Ah, suka. Sampheni.
Aw.
Yeah, sevaya vele.
Ah wena awuthamo sesi awuthamo.
We out yakho. Lalela futhi.
Uyabona nyalo ungqoshe emsebenzini.
Awuqoshiwe. Angasezi kuphi? Angasezi kuphi? Uzosipana.
Bokala mina utokhat.
Hamba kunda. Upasophe lo angakugundi yeli ukutshela abantu ukuthi indlala izokushaya. Usile lo.
Mina ukuthi imali mina vela ngingunderstand la le 1000 umuntu udla na imali engaka.
Mfethu, why when you decide ukudla na imali ngabe? Eh. Okay. Okay Kunda. Kunda, Kunda nani lapha? Kunda nani? Sambe. Mi. Bamba. Ubamba ba wena.
Ngeke.
Manqine enkukhu. Kuzozunjwa njengo pet iPhone.
Bye. Njengoba le spirit sam sisitoba seclean nyanyana.
Seclean.
Yeah, good right.
Hmm?
Ha ku right. Mara njengoba sesikhulu bathe ukuthi ngiqoshile emsebenzini.
Hayi awuqoshwanga.
Eh.
Awuqoshwanga. Ma uthanda ukuqoshela hamba ufune omunye.
Hey mara vele ngoba lapha ngiphathe kahle.
Yeah.
Ngoba lo muntu ozangifakele ne chef ekudleni njengoba kwenteka so.
Hayi awuqoshwanga. Friends will always be friends. Iqiniso uyalazi ukuthi wakuthunani.
Yeah.
Yabo. Awuqoshwanga. Ngisazoyilungisa lento. Brawa kholwana. Wabathi ke kwamanje udayise leyo phone after 4 days ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho. Musa, ngicela ungifakele ina elo khuza ngicela uyibongele futhi ku King Ginger TV your people I let you go.
Mnakithi I'd like to say thank you to King Ginger and everyone ukuthi ungisitile at least nyalo say khona le kuthi ungisita ukuthi nami ngithola imali yami back ngoba hey.
Thank you mnak. Musa, mfake ebhasini, mfake ebhasini. King Ginger cream de la cream intona seking indlovu bafethu scoring crazy it's going bananas as you can see mfethu people are rising it's going bebele genge ey abantu abafuna ukukhoka hey yo take me home
hey yo boom it's your boy King Ginger cream de la cream bafethu welcome to this exciting episode called khoka mtanami
mara wayike ungibizela abantu
Unobathi ngiyethe. Ngikholela ukuthi different numbers.
Ngibini.
Uyazi ukuthi uyangikholela.
Ngimufonele o.
Ha, let's come phone la kithi amadu la.
We are looking for results. Angihambi ngingaphethe lutho.
Buthe, buthe. Ngithatha ke ngolota nyona wena hayi. Ngiyenza. Ukhangile sekuyenza ngathatha.
Ya uzokhona shemi imali yami le.
Uphendula umbuzo.
Uyikhokha nini imali? Uzokhokha imali yami.
Nini?
Ngifuna ukunankayinyuka.
Yabona wena
ukuthi
yes kuthi bangafaka
hey
lalela lana chele mina nawe whatever that you talk nithi kuwe mina uzoyikhokha le mali
mina I'm here to fix things guys I'm here to make people cocker if you don't wanna cocker I will cock you